mbere bwobwo nuko Nkurunziza ata kintu kimufunze, afungiwe agahotoro, afungiwe inzigo, ubutegetsi bumufitiye afungiwe akarenganyo, kubera yuko ijya ntwaro ya CNIDH yashatse kumugira incungu y'ico bise ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu muri 1995. Iyo dosiye rero imaze imyaka igiye kuba itandatu imufunze, kugeza uno munsi ubwo butungane nyene uvugwa ntibwigeze bwerekana uruhara yagize, igituma ariwe yokwegekwa ko ubwo bwicanyi canke ngene yabukoze canke yabuteguye canke yabutegetse. Womengo uno munsi rero baratomboye ko agwaye amagara mu kitse, kuko abantu mwe naba naho iyo siga agatwe ngaho muri iryo bohero naho yopfa ntaco boba bibatwaye, ahubwo bagira bati turatomboye turikuye ku mwasi. Ni muri ico kiringo rero baheza bakamwankira yuko ashobora kwivuza, hanyuma kandi aho bitereye amakenga bikongera bikababaza bikumvikana yuko ari bwabo kwa karenganyo kabandanya, nuko ukuja kwivuza byashinzwe n'umuganga amukurikirana. Rero umuganga iyo amaze kumushira akamuvura hanyuma akavuga ati hari ibyo ntashoboye nimumujyana ahandi, ni ukuvuga yuko aba yabibonye, aba yabyize, kandi ababona yuko ari byo biramukiwe, ari byo bikwiye. Hanyuma hariho imfungwa nyinshi zimaze gusiga amagara, gusiga ubuzima mu biringo nk'ibi, bakapfa baguye mu mpimba cyangwa mu yandi mabohero babankiye kujya kwivuza. Tubibaza rero yuko kandi nicyo gituma turiko turakoma induru kugira ngo Clément Nkurunziza ntashikirwe n'ibyo byashikiye abandi. Ngarutse ku burenganzira, ni ukuvuga yuko umufungwa aba ari umuntu ubwa mbere bwobwo, hanyuma umufungwa ategerezwa gupfungwa nk'umuntu, agahabwa ibyo afungura, agahabwa aharara, agahabwa ibyo yambara, hanyuma iyo agwaye akavuzwa, akavugwa. Hanyuma rero iyo ibyo bitabonetse ubwa mbere biheza bikabazwa ujejwe ibohero. Ujejwe ibohero ari hajya ku kishingo cy'igihugu kugira ngo atunganize akurikirane ubuzima n'ibibazo by'abapfungwa bose, kandi abafate ku rugero rumwe, atawarenganya, atawe akundakaza. Hanyuma uko twumvise rero byagenze ku byerekeye Clément Nkurunziza, bamwankiye ujejwe ibohero rya Ngozi hamwe n'ujejwe ibyerekeye indinganizo muri icyo gisata cyerekeye amabohero mu Burundi. Abo bantu rero hamwe n'amagara ya Clément Nkurunziza yobandanya asinzikara, nibo ba mbere boteza kwibaza. Ubugira kabiri n'abarongoye igihugu cy'u Burundi, kuko nibyo bigira ngo hari ibyo bumva cyangwa batumva, ibi turazi yuko babyumvise baramaze kubimenya, ni kubera ko atacyo bakora. Uno munsi yaba bibiri kubyashikira Clément Nkurunziza ari umwana cyangwa umubyeyi wa Varisito Ndayishimiye, ubuhunye ntitwibaza yuko abacecetse. Twama twumva kenshi bagaruka bo nyene bakaza gutera imiragwe ku bajejwe intwaro, ku bajejwe ubutungane, ngo hariho amakosa bakoze cyangwa hari ibyo batakoze. Kandi tuzi kenshi nabo bajejwe amabohero cyangwa bajejwe ibyo barangura muzi, kenshi bakora ku gitsure cy'iyo ntwaro, kuko benshi barakunda no kwivuga yuko babuzwa na hariya hejuru, babuzwa nabo batwara umugambwe, babuzwa nabo batwara iperereza, babuzwa nabo batwara igihugu. Abo bantu rero bose umwe wese icaba yakoze kiba kizwi, kandi abategerezwa guheza akacishura igihe habaye ingorane. Hanyuma ikindi twarateye akamo umugwi CNIDH, ntitwumva igituma kugeza uno munsi ata kintu uravuga, kandi twibaza yuko atari twe twabaye aba mbere mu kumutera kubatera kamo, kuko abagwaje Clément Nkurunziza nabo nyene bari barondeye CNIDH bayitabaza mugabo kugeza uno munsi ntitwumva ikintu yakoze.